land that I have heard about so far across the sea.
Why? Alivo mungu, alivo mbadunia.
Hivyo ndivyo